adenw fɛ sɛŋɛ bɛ marakala hɔrɔnya bɛ marakala kɔnɔkulu jɛlen bɛ bin fɔ marakadenw ye ɲɔgɔn dɛmɛ sonikara
alahu tala yɛrɛ ye diɲɛ da a y'a kɔfilɛ diɲɛ na n'a kuma kɔfilɛ diɲɛ na bɛ wala a kun tɛ sɔn ka danfɛnw falen buna adamadenw ka dumuni sɔrɔnin k'a dun alahu tala sɔnna a y'a kɔfilɛ diɲɛ na marakadenw sɔnna ni ka misaliya ta alahu tala yɛrɛ la marakadenw taara tunga fɛ ka taa nafolo ɲini k'u kɔfilɛ u badenw n'u sinji la o kɔfɛ ka nafolow ci u ma u ka se ka fɛn sɔrɔ ka dun ka balimaya dilan ka sinji dilan ka kabila tugu n'a ye jaja marakadenw baara la
alimami jiginɛ wolofa sanba jiginɛ musa wolofa sanba jiginɛ saliya wolofa sanba jiginɛ sumara
nin bɛ tanba jeli sa hakili jigin sanba jiginɛ la mori ni kala sumayara tanba jeli sa bolo saya ma jɔnto Shama alakira Muhammadu to wala shayati na jonto Shama kutiki Muhammadu to shayati na jonto Abe tamba hakili jiki jona Demba remye Ganda fadida Marakadon jiki Ganda fadida Marakadon ninkama Ganda fadida Wala gisirike sumara tamba jiri shabu Alaka lahara son shuma nambada Islame dila jiki
Solomon jiki ne Samba jigine Urumusu jalo furuke Samba jigine Sirasawani furuke be Samba jigine
Tanba jeli Isa Dramé ni tonton Ivo an nana ka na marakadenw waleɲuman dɔn.